Sanibonani molweni ndinamkela kwesasethiweni ngesiXhosa. Uvuma ke guys uzalelwe ngamanzi endlini, abantwana bakadeliwe bathathe i-suitcases zabo bahamba ngelithi ke uvuma akangotata wabo. Phofu ke loo nto into esuka kuvelephi ke ngokudelela futhi ngoba akahloniphi nje, uthi ke ayena kaboni into ba uzobaphatha kakuhle now that udeliwe ugxothiwe. So uSibongile ubanqandile ke besaphuma eyadini, wabanqanda wancama caba ke uye wagijima oxela ke utatakhe emxelela uba naba bemka. And uSibongile nebikukuba usangweni ingasangahambi because bayavana kakhulu nasangweni. So uvuma ke ugijimise imoto ke yama noSibongile besiya apho bebehiker khona ke uveli no sangweni. Babafumana bengekangeni ngeeteksi nobe semxelela ke uvuma into yoba bayaphi na ethi uyabacela mabangayingeni into yoba udeliwe wenzeni and bangaphinde babe bethetha ngaloo noba bajike baguduke babuyele ekhaya. So baye bajika ke babuya ke babuyele ekhaya kodwa uvelephi esitsho into yoba kaloku wena usizali nokwethu utata akasifuni and okwesibini umama wethu ngulowo kutyise ityhefu wemka. So wena uzosithanda kanjani singabantwana abanjalo? But ke ngoba utata kaSibongile ungulo tata anguye onobuntu ababuyisele ekhaya. Bathe ke xa befika ke yadini phambi komnyango kwathi gqi untombela ethi ke yena uze apho uzothatha umzukulwana wakhe ngoba kaloku akazukwazi ukukhuliswa ngabantu abakadeliwe ngoba udeliwe sedume indawo yonke uba wenze ntoni. Wabe sebesitsho ke uba abantwana ayikho ke loo nto ayizukwazi ukwenzeka. Luckily kwabe sekufika usamke ongisisi kantombela kwabe senqanda ke sithi makayiyeke le nto ayenzayo ngoba lo mzukulwana wakhe uyafunda and ufundiswa kwambambo. Kutheni ndifuna ukumthatha uzokwazi ukumhoya na? Wabe sephinda sesithi futhi kwambambo khona abantwana abangamantombazana myeke umntana ahlale phaa nonina wakhe. So wahluleka kanjalo ke untombela wabe semthatha wahamba naye ke usamke wabashiya apho ke. So wabe sesitsho ke uvuma ke bantwaneni bangaphinde bayiphathe into bayena wakho watyisa ityhefu ngudeliwe, bona bangabantwana bakhe mabayiyeke yonke le nto ayo yabo. USibongile ke ubonakele guys esuko kamanzi uthwele ipheyile uphathiswe ngumntu ongusisi ke kugqike uJabu ngemva echwechwa ke eza ezocela ke kulo sisi uphathisa ke uSibongile. Qala wafika wabothusa kuqala. So wafika wathatha ke iphele kulo sisi uthe ke ngoxa yethu ucela umphathela nelisenhloko ezomothula utheka ezomothula walothula but ke wamchithela ke apha elokhweni ke uSibongile. Sibongile bese sithi yabona ngichitha bese sithi omnye hayi andichithelanga ngamabumi nje. Okay uSibongile bese sithi okay ke khawujonge phaa ambonise nje kude xa ejike ejonga leni uSibongile abemchithela ngamanzi. Hayi ke kwamnandi ke kwachithelwana ngala manzi kuyadlalwa kanti lonke eli xesha kubabukelwe ngutata uNtombela ovele wathi yeyi nithi kodwa lo mntana wakwambambi yozafunde ngempela. Kanga bamhoye ke bona baqhubeka nale bebeyenza because bebedlala ke ekugqibeleni. So akhona ifani bebeyenza. Umahlobo ke ugijime wabheka kwavuma ke caba ufike wamchazela uba yeyi lo mntana akho nalo Jabu khawubajonge kakuhle. So umahlobo ukuthi ke nasuka ngabantwana abakhonta itheni bangabangani bayeke akhonta itheni apha. Wabe sesithi ke xa befika nyani nakuSibongile uyafika uphethe iphele uhamba kanye noJabu baphathisene aphethwe nguJabu kuyithuka amapheli. Abe sesithi ke uNtombela so uyandikholelwa ke ngoku. Abe sithi ke uvuma yemfo kamoyilase utsho apha kuJabu ke uyintsizwa uphelele unemoto kanokutsho unomsebenzi omhle khawutsho ke kutheni ungekaziki nje. Hayi uSibongile uvele wothuka wakhamisa wathatha amaphele akhe wabashiya beme apho. Athi ke uJabu hayi akazi bangayiphendula kanjani lo mbuzo ubuzwayo kodwa ke into angabe seyitsho angabe sesithi ke ebengekamfumani ke umaqondana. Uvuma kufaka izandla epokuthini qwanyile kancile sithi hayi bo ungekamfumani. Amaye amayeza ke uJabu ngoba uyazibona iingqondo zala maxhego nangendlela abamjonge ngayo kwa uNtombela uyinto emanijonge ecaleni nje because akhothi azoyithetha ngoba abatshongo uba bayajola abantwana ngoba yena ufike wathetha esinye isitori pha. So uJabu ke after ehlukene ke nabazali ke uyahamba ke ukhathwa nguSibongile bayenyuka ke. Bathe xa benyuka apha babe bencokola ke ntla komzukulo uSibo. So bahambe bekhumbuzana uba omnye uthele omnye ngamanzi nomnye umthi wabuthele wabe sithi uJabu okay ayenza kubamba ke wena. Uthe ke uSibo ubambe bani khululeka ke bonke abakhe bazama ukundibamba bohluleka andibambeki mna ndinguphunyuka bemphethe. Avume ke uJabu esithi oh okay umthentsho apha emehlweni ke phufumane izihlekahlekiso wathi Kulungile ke phunyuka bemphethe wabe embuzi ba wenzani ke kusasa uSibongile wathi kuya ngokuthi ngubani obuzayo khangaphinda thethe ke uJabu uvele wasondela kuSibongile noSibongile khangabuze bakhisana kwamnandi kwayale kanti lonke lixesha bebhizi pha bakhisana ukwenzo guys nankiya woyame ngomthi asazi noba ebefike xa bekutheni exopho kodwa uyibone yonke wavele wema waphelelwa ngamandla. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, like, singa commenta futhi, bye.